life flow.
Sukendleleni ntwana ngitshelunga ngipha malini boy. Ngihleli omega phansi khala abantwana ngikhale ebhasini. Bantwana bakhela itekisi andlaba baginga umthenisi. Intwana ngizeginga ngewisi futhi wendiginga ngizomphinda ngewisi. Usukendleleni ntwana ngitshelunga ngipha malini boy. Ngihleli omega phansi khala abantwana ngikhale ebhasini. Bantwana bakhela itekisi andlaba baginga umthenisi. Intwana ngizeginga ngewisi futhi wendiginga ngizomphinda ngewisi. Ngilingindonge fikele inkunzo kila magodza mseya mekhodi mphethele so sengadumile. I'm flipping pages like I'm doing errors in the gloss. I'm the best if I look, I'm just passing no more things. Halo over there. My name is Geezy, I don't take shit. I deliver dope vibes when I smoke weed. I don't go to church but I pray like a priest, yeah. I don't go to church but I pray like a priest, yeah. Sukendleleni ntwana ngitshelunga ngipha malini boy. Ngihleli omega phansi khala abantwana ngikhale ebhasini. Bantwana bakhela itekisi andlaba baginga umthenisi. Intwana ngizeginga ngewisi futhi wendiginga ngizomphinda ngewisi. Usukendleleni ntwana ngitshelunga ngipha malini boy. Ngihleli omega phansi khala abantwana ngikhale ebhasini. Bantwana bakhela itekisi andlaba baginga umthenisi. Intwana ngizeginga ngewisi futhi wendiginga ngizomphinda ngewisi. Embizeni usetsheni unxumana sengivele nganquma ngevesi. Ikumbuza gcwala olova ngepeni nephepha nevesi nefloor. Jerusa ngithathe ngiyenze nefloor futhi munenkinga ginga ngewisi. Khethe izinto zami look at the chain. I'm a big dog cover the gedang komelin unedabuka humbo with the Xanax. Anidlala vele vele sidlalo cheese ngenkani. Capuno, 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 ngasabi vele ngizosala. Amange alala is saba namantombazane ozala kuhlabe ngempama. Young nigga you never leave. Ushaya indlu all day. Yeah, Sarh Qtee boy. NK small cheese, you know. You already know that I'm seeing. We be rocking this black light team. Walk one brother, my. We be rolling in the street. One but glad to kind of continue things. Making them team, yeah. They be calling us under us. Yeah, man. Yeah, man.